Ole megezeka anduna ona kandi zagunja. Professor Peter Mutalika. Pacha amalawi mukudziwa kuti thawi zina zake ine ndidzakhala ndika muzu. Ndiyeti machoka panopo kupita ku England. Chilandiridwire ndika muzu. Ataba pacha patinka ndino ndika muzu pali road provost pacha. Amati ndinafa akati ya pacha. Njana ndinadira uledo. Amene munapita ku England mudziwa Heathrow. Samangolandira wamba. Ife tinakala ndidwa malo amene umandira the Lord in waiting to the Queen Lord Provost. Anadira ndira bwino andi ninakumbukira kale kuti kodi kamuzi wauka. Koma amati ndira poyamba chifwa cha a president tatu kwazi professor Bingwa Mutalika. Chifwa posayanganira zimene tikunena nato katoka Malawi kumudzi kuno. Kumanga landeko. Kwazi professor Bingwa Mutalika kutenga kuti ndi munthu amene watenga mtundu wa Malawi kuika pa chikale chimene kamuzu amachita. Chifacha zimenezo. Anaona so kuti analanda. Atinapeleka antifemele tida puzilira. Kupa ine ndago joy na makosa lao. Anaona ana. Ali ya sana renga CV. Ndiya makuwe rengela kuto unajita chani. Professor Arthur Peter Mutalika. Fine profile. Ona bokudo gondwe. Profile. Ndiye makosa nawa. Kunjaku, maga amara kachula professor. Nina matila ndirira ine madabu kutu, fenda abita ule ndo wina. Kuhi yu ineo, anakati ndira mwina mwachi. Ineo bwana umwe wada adituma, kuma ule ndo uno, anatila ndira kuti, maga kuinga wadeo. Ameni mmatua foreign and commonwealth office. Ndi office ijakuli, ana ikazi tunzi za magwini ya kare, mare, pala kare. Kulirumu inake minama sungira anthuwa ule muwao kufere na office kuja. Rumu imene ija, tika tukopa House of Commons, siku ya uwa anthuwa mbangu. Tina uwa kwa ndi feo, ndi professor. Ndiye, zikusonye za kutu antukunjaku, akutile megeza. Akwale megeza president tatu nguwazi professor Bingwa Mutalika. Kwa maga suwa kuona kuti, sada sempe, sana kwile saka, akwile mbewa yezezele, po chita ee, aya. Ndiye kutilele chonchi, mwena ama chita azungumo sine. Kukambirana, kunali tu makosa ala kuinga ande kumele ku, po yamba munga ane nera, kunali pufole na affairs minister William Hague, kuli House of Commons ili nkata, kukambirana, azatu upawa mediku, Bellingham, Mr. O'Brien, nduna zimenezo, Malodzi, tinakako mana zinandiku mbuti saso chikale, kuta anadipata mpato kako mana ndi members of the House of Lords, the peerage. That is the highest establishment in the British political system. Siku nikungo choka kumawai kuno, umveke ndikako mana dipia. Ameni mkutuwa ma British, they are very particular with protocol etiquette and decorum. Kuma anapata, ata mfakuta, wena kumia tumisa ndangu wazi Professor Bingwa Mutalika, wena Peter. Pepani mena nila kwa kuna kuna pina ni Professor Arthur Peter alibwela nukunu. Tinakaluwa lumu ijai, wina mundi kukuma kwela Baroness Evan, Dr. Taboti umbochikakarevi ija, Baroness Evan McLeod ana kukumana taki jani. Kuna tina kukumana at Bivani. Ni marumu hoti, ma president ose kwa Afrika kuno, ana luwako mwina mkamuzu, time manager, ana luwako Adeba ya Dedeji, kumaso president wa kuindia, time manager, Narasima Rao. Ndiye zinati zindu zoti, nati ahale rotuponda ndi fedi. Zikungo soye za kutile megeza. Pankani so kambi na Professor Adatidumiza ndi President wa Dziko. Ule mwa Dziko mkuti tine nabe. Koma zina tiba asunga. Tika nene kwa nati tumao. Tika kai pasula nkani yo. Tiza kuzanibe kuto. Kuno kumene kutaka mbirana. Kani taka mbirana ndi zaku. Sikuti tukubisa. Koma dziwani kuti, amene amanena kuti mwalepera, tingwa tingwo. Chifuka kukumuzi, kumele, taendako bwino. Atila ndila bwino. Kati mkubjere mane, muna dziwa kwa Hitler kujapano, kunasi ya kuti democracy, atila ndila bwino. Kati mkubrasiozi, kunari, kuli, iyo akupanga ngati, boma kutakarandi, ofisi yonakani ya kunja. Professor Mike National na kutanga nidwa ndi zina anauza wachiwili wao Westcott kuti akambirane ndi bwanawo. Atilemekeza ndikubira kuti samalemekeza Professor Peter Mutali kaeka. Samalemekeza ife ndule mwa dziko lonse. Ndiye kuti tipempe kuti tiyesetsa Malawi kuti ngakhale nyumba mukakhala kuti mwasemphana chichewa koma simtukalizana kunja. Dziko kwambiri.